Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho abarundi batari bake babona ko perezida Evariste Ndayishimiye yafashe inzira yo gusamaza abarundi kurusha uko yafata inzira yo gukemura ibibazo bitandukanye bihanze abarundi muri no minsi naho leta y'u Rwanda yo isaba leta y'u Burundi gutora inyishu ibibazo bihanze hakubyegeka ku Rwanda leta y'u Rwanda ikavuga ko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bufise ibibazo bitandukanye ariko ko ibyo bibazo ataho bihuriye n'u Rwanda mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we yahisemwo umukenyuro umwe rudende wo gushaka uburyo ki asamaza abarundi n'amakungu kugira ngo ibyaha by'agahomeramunwa biriko birabera ku butaka bw'u Burundi abyegeke ku gihugu cibanye citekaniye n'amakuru menshi rwabateguriye ahambaye cyane arabana n'umubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho u Rwanda ruvuga ko atangorane na nkeya rufitaniye n'u Burundi mu gihe u Burundi ibibazo byose biriko biribonekeza muri no minsi bari kubishira ku gihugu cy'u Rwanda ibyerekana neza ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD yananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi ko yari ikwiye kuva mu nzira abandi bagatwara tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'impfu zitandukanye ziriko ziribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ubwicanyi buriko burakorwa n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru kandi bikaba inzego zose zirorera bikaboneka neza ko ikiraje ishinga perezida Evariste Ndayishimiye atakindi uretse kugumya asesa amaraso y'abana b'u Burundi nk'uko ari kubigira ku gisoda aho abasoda batari bake bamaze kugwa muri Congo benshi bakaba basaba ko iyi leta yasezererwa kuko biboneka neza ko ataco iriko iramarira abarundi bamwe bati perezida Evariste Ndayishimiye nibikomeza kumurenga azahunga igihugu hakaba hari amakuru ahari avuga ko perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi we baba ariko barategura guhunga igihugu kuko babona neza ko igihugu bamaze kugita mu manga ikomeye cyane ni byinshi ko bateguriye tugira ngo tubashikirize aho tugiye kubabwira inyishu zitandukanye u Rwanda rwagiye rutanga ku byagereje bagiye bagirizwa n'igihugu cy'u Burundi ariko bikaboneka neza ko atashingiro bifise kandi bikaboneka neza ko biri mu ntumbero yo gusamaza abarundi n'abanyamahanga kugira ngo berekane ko ibibazo byose biri mu Burundi biriko biraterwa n'igihugu cy'u Rwanda kitekaniye byose nyine rwe bateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru wece ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo unakoreshe ya kuri bagenzi bawe kugira ngo bamenye ikibi gihanze ibindi kiriko kiraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho amakuru menshi adushikira avuga ko perezida Evariste Ndayishimiye kubera ibibazo bimwugarije kandi adashobora gukemura ashobora guhunga igihugu kuko abona neza ko igihe intwaro yahinduka yahita yinjizwa ibohero kubera amakosa akomeye cyane amaze gukorera abarundi abansi b'u Rwanda baguma biyongera mu Burundi kandi barwitwariye mu butungane amashirahamwe atatu aharanira atandatu adaharanira ibyicaro bya politiki akorera mu Burundi u Rwanda rutegerezwa kuriha indishi kuko rwashigikiye ubwarwo abarwanyi bareditabara biyemereye igitero cyahitanye abantu batari munsi ya 20 muri Kigarama 2023 mu gatumba hafi rubi rwa Kongo birikwaye muri sentare ya Yasi. Kigali ivuga ko ibyo ari igikorwa ataco chimaze kuko ari ibintu kose biboneka neza ko atashingiro bifise. Kubgayo mashirahamwe Kigali itegerezwa kwishura ibyo yakoze imbere ya sentare ya Afrika y'ubuseruko aho Burundi n'u Rwanda bisanzwe byarinjiye. Kubgamatohoza yacu u Rwanda rwarashigikiye abagwanyi bagandaguye abakenyezi abana n'abasaza mu gatumba muri Kigarama 2023 na amabi akomeye. Rero ico gihugu caraho nyanze amasezerano ya EAC avuga ko atagihugu na kimwe gitegerezwa guhungabanya ikindi canke ngo gishyigikire abahungabanya umutekano bisigurwa na Gerard Hakizimana arongoye Forcon F ku izina ryabitwaye aho avuga ko u Rwanda rwahemutse cyane iby'u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ariko n'abarundi batari bake bakabona ko ari gusamaza abarundi ubutegetsi bugamije. Ayo mashirahamwe yiteze bitangaza muri sentare ya EAC kwarerekanye ibyemezo ntabesha kwasabye indishi miliyoni 3 z'amadolari y'amanyamerika yohabwa imiryango yabobuze. Turarasaba ko urwarako habwa gasopo ntiruzosubire gutera u Burundi niko Gerard Hakizimana abandanya. Abarundi batari bake ati amadolari mwiburiye mugiye kwashakira ku gihugu cy'u Rwanda. Yego koko igihugu cy'u Rwanda kirayafise ariko ntago gifise ayo gupfusha ubusa. Mwapfumamo yabasaba neza mutabanje kubambika ibara. Kigali yarahawe ibirego na sentare ya EAC muri ndamukiza guheze kubwa kopi twaronse. Kubw'ico gihugu ibirego byatanzwe nayo mashirahamwe y'u Burundi ntaco bivuze na gatoya kuko ntaho bahuriye n'ibibazo biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Ubwa mbere imbere yo kwitura sentare y'akarere yategerezwa guheza kubanza guheza inzira zose zo mu masentare yo mu gihugu ariko kugamakuru dufise ntibyakozwe. Ikindi naco umukuru w'igihugu n'umukuru w'intwara miheto ziwe barateye umukono ku rwandiko rwemeza ko uwo murwi ucumbitse muri Kongo. None u Rwanda ruza gukora iki muri ibyo byose? Niko bishikirizwa n'icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda aho yatangaje ko rwose u Burundi bufise ibibazo byinshi ariko ko ibyo bibazo ataho bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda cyitekaniye. Umushiranganje w'u Rwanda ajejwe imyenarire abona ko urwo rubanza ataco ruvuze kandi ko rwamaze gutsindwa. Nubwo ingingo ya 37 ya 2027 na 33 zitegeka ko zitegeko rigenga yasizemerera amashirahamwe n'abagenga kwitura sentare yayo. Maitre Bashirashize Diodoni avuga ko yarengewe n'ibyakozwe nayo mashirahamwe. Kubwiwe ntibibaho. Ayo mashirahamwe azi nk'ibisandugu leta y'umukazo y'u Burundi ivugiramo. Ntaco yigeze avuga aho ayandi yariko arakoma induru ko hariko harahonyangwa agateka kazi na muntu kandi ko hariko haraba ubwicanye. Bakaririmba ko atakiriko kiraba. Mu gihe twebwe twariko turitwara mu masentare mpuzamakungu nimba yakanguye akavugira abakenyejwe n'intambwe niko yavuganye agahemu aranashikiriza amakenga ati nimba by'ukuri aribo babikoze atari leta inyegeje inyuma yuko kwitwara kugira ngo bashinyagurize akarere ariko ndafise amakenga. Kubwiwe imanza nk'izo zisaba amatohoza yigenga kandi mpuzamakungu y'amashirahamwe azwi neza nk'uko mbere umurwi Red Tabara wabisabye. Uwo murwi w'abagwanyi ntiwemera ibitigiri by'abasivile bijwe bitangwa na leta y'u Burundi. Nubwo biruko u Rwanda sirwo rwoba urwa mbere ngo kudoma ko urutoki ku gitero cyo mu gatumba kubwa Marte Mishirashize Diodoni wageze uba umuntu ukomeye cyane mu rukiko rwa EAC. Uwa mbere abibazwa n'u Burundi kuko inzego z'umutekano zabwo zarananiwe gukingira abanyagihugu. Uwa kabiri ni igihugu abo bagwanyi baje bavamwo bongera banahungiramo kandi ni Kongo igihugu gihana urubibi n'u Burundi na gatumba yakazwe ko icyo gitero mbere n'abagwanyi barabyiyemereye ubwabo bisigurwa n'uwo muhungu n'uwo muhinga mu by'amategeko yahoze ari icegera c'urunani rw'abashingwamanza b'umuryango wa Yasi East Africa Law. Kigali yemeza ko izo kwitaba sentare kugira ngo iyamirize ibyo ayo mashyirahamwe y'u Burundi asana yagomba gusubirira abaserukira Gitega yashikirije. Bavuga ko Red Tabara ihabwa inyigisho n'u Rwanda. Uwo murwi uhawe indaro ugakagaburirwa kandi ugahabwa uburyo n'u Rwanda, niko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagirije mu mpera za 2023. Kigali irabyiyamiriza igakara ibyo ikavuga ko ataho ihuriye n'ingorane ziriko ziraba mu gihugu cy'u Burundi. Kuki Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafatikanije bashize imbere gucafuza igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bagume bakora amabi akomeye cyane, amaze Abarundi bagumye bita ku kibazo cy'uko u Rwanda rubanga. Benshi bate Perezida Evariste Ndayishimiye byamushobeye, nate yomoke canke se atange igihugu agihe abagishoboye, kuko biboneka neza ko ntacyo ariko aramarira abene gihugu, rwose ntacyo ariko arakora kwa Ntare Hawuzi, kuko ariko arica igihugu ku rugero rukomeye cyane. Kubona bihabuka bakavuga ko u Rwanda ariko rwakoze rwateye ibitero bya grenade mu gisagara cha Bujumbura ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, byose biza byiyongera ku byo bamaze iminsi bafindafinda bavuga ko u Rwanda rushyigikira Red Tabara kandi mu by'ukuri rutigira rushyigikira. Leta y'u Rwanda isaba Leta y'u Burundi gutorera inyishu ibibazo bihanze aho kubyegeka ku Rwanda, niko Leta y'u Rwanda yatangaje nyuma y'uko bayagirije ko ariyo yakoze ibitero by'amagarinade mu gisagara cha Bujumbura. Leta y'u Rwanda irahakana ko ataruhara ifise mu iterwa ry'ibisasu ntezwantoki rimaze iminsi riba mu gisagara cha Bujumbura, igasaba Leta y'u Burundi gutorera inyishu ibibazo bibahanze hako byegeka ku Rwanda, kuko u Rwanda atabibazo babifitaniye n'u Burundi. Ibi biri mu itangazo Leta y'u Rwanda yasohoye kuri uyu munsi w'Imana, igenekerezo rya 12 Rusama 2024. Mu itangazo Leta y'u Rwanda yaraye isohoye kuri uyu w'Imana twaraye turangije, Leta y'u Rwanda ivuga iti: biraboneka ko hari ibintu bitagenda neza muri Leta y'u Burundi kubona yagiriza u Rwanda ibijanye n'ibitero by'ibisasu ntezwantoki bimaze iminsi byibonereza mu gisagara cha Bujumbura, kuko u Rwanda nta ruhare rufisemwo kandi nta mvo yotuma rubijamo. U Burundi bufise ingorane n'igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda nta ngorane rufise n'u Burundi. Duhamagarira u Burundi gutorera inyishu ibibazo bihanze hakabyegeka ku Rwanda, niko u Rwanda rwatangaje kandi koko ni ukuri. Igenekerezo rya 11 Rusama 2024, umuvugizi w'ubushiranganje bw'umutekano Petero Nkurikiye batazira cinjire yaremesheje kiganiro kwamenyeshamakuru inyuma y'ibitero by'ibisasu ntezwantoki byabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu igenekerezo rya 10 Rusama 2024 mu gisagara cha Bujumbura, neza na neza ku gituro cy'imodoka sunguruza abantu za Gasenyi, hama ikindi gisasu kikaba caratewe muri zone ya Ngagara. Muri ico kiganiro umuvugizi w'ushanganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Petero Nkurikiye akaba yaragirije igihugu cy'u Rwanda hamwe n'umuhari Red Tabara Leta y'u Burundi ivuga ko ucumbikiwe n'igihugu cy'u Rwanda kuba ariko bamaze iminsi badurumbanya umutekano mu gutera amagrenade mu gisagara cha Bujumbura, cyane cyane ku byuma by'umuyaga nkuba wa Regidezo. Ibi byose biraboneka neza ko bidafise ishingiro kandi biraboneka neza ko iyi leta yananiwe byanze bikunze. Perezida Evariste Ndayishimiye adahunze arinjira ibohero. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije mu kandi kanya karibuze n'andi makuru nanone azabagezwe ko ari kuvugwa mu karere. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.